Bible. Bangikhandela istory. Esingayenzi isense.
But esithini?
Esithini story?
Esithini?
Story esithini?
Esithini?
Esithini story?
Manaba.
Yeah.
Okay. Okay. Nganza kwethu. Kumnandi ngoba yonke into eyenzeka eSABC inama record akuyi public kwi media kanye na kwi SABC itself yabona mangabe uxoshwa eSABC uyazi ubekje ukuthi
ha ngazi mina ngazi
okay mekje waxoshelwana neSABC
sikhuluma ngawe
wena waxoshelwana
inke umekje akaza sebenze SABC akaza sebenze SABC usebenze ku high field usebenze ku high fm as owner SABC
what
akaze umekje asebenze SABC why fm I owner SABC what is it high field I own owner a prime
947 yeah
akaze I own no SABC 947.
I'm some casa.
I guys.
When I ulai, jango mela ka mekji.
Mina ngumuntu akhule imiqiniso. Mengibona ukuthi lakhunyukela.
I guys.
Clearly,
he doesn't want to answer. Should we move on?
Yeah, let's move on.
All right, clearly, he doesn't want to answer. Hey, another question is, ask him about his Sangoma career. Why did he try so?